enwere nude na efegharị kịta, enwere nude pictures not in circulation now. You understand? Ọ bụrụ gịnị na-eme, ị gaa na TikTok, a na-agba nnukwute saga. And ihe na-enwe m iwe bụ na ndị bai, ndị Igbo bai bụ ihe na-agba saga. Ibu na onye na-aga TikTok steady, ihe afọ na ihe nọ in vogue now. Ọ bụrụ na one man and one woman, in short, ọ bụ usofu ha buru ibu dị involved. Ha na-egosiriwe ọtọ ha, na-egosiriwe ike ha, ịghọtago ara ha na ike ha, everything na-ese, na-eme exchange. Kịta ha nwego okwu, oge ha nwere okwu, ndị ọzọ na-esekuleti, zee ihe a na-akọzi kịta wee bata live, n'ịchọ ikwu okwu, asị na ejikwe m nude picture gị. Onye achịgo, asị na ejikwe m nude picture gị. Ka ihe mere m ji wee mee this video. M na-eme this video wee na-adọ ụmụ nwaanyị ibe m aka na ntị. Nwoke ga-abịakwute gị. Mgbe ọ ga-abịakwute gị ọfụ, ọ ya abịa ka ezigbo mmadụ. Enweghị onye ọbụla chọrọ ịha m ga-aga abịa ka onye ọjọọ. Ọ ga-abịa ka ezigbo mmadụ, ibi na-emere gị ihe. Ịghọtago. Uche gị dị ya n'ime gịnị? N'isi a, n'udu gị. Ihe mmiri bai n'udu bụ ọtọ gị, ara gị, ike gị. Ihe a bụ yọ gịnị? Ihe a bụ yọ Central Bank. Ihe a bụ ugwu gị. Because nwoke nwere ike ishi a nye gị, iburugodi nke nwoke na-agagharị up and down. Nwoke bụ nwoke. Let us be sincere, that is the fact. Mana gịba bụ nwanyị, ishi a yọ own, mgbe ọ ga-esi it, nwanne m, ashi akwa rute m, nshi akwa nye ndị ọzọ. Because a na-ekwuye, ọ dịka a na-ekwuye. Ebe a nwaanyị ọbụla, especially nke mgbada, ihe a bụ Central Bank gị, kpuchie ya. Onye ọbụla chọrọ ịhụ ya, ọsọ onye a nọrọ obodo oyibo, ya chere mgbe ọ batara na Naịjirịa, gịnị ya ga mee ya face to face? M na-ekwukwe gị ya. Gịnị ya ga mee ya gịnị? Face to face. Ọka mma na a na-ahụ gịnị ya, mgbe ọtọ gị ahụ, ahụ gịnị ya na-abụ. Danụ na ọ bụ sọ gị, iseri isei, amamihe m na-anị mbọs. Ụmụnwaanyị ibe m erego onwe ha ₦1,000. Ụmụnwaanyị erego onwe ha ₦1, because ịsọ ọtọ nwoke tinyegodi n'ịntanetị, ọ dịwegodi eniro. Ibi nwoke gbara ọtọ si ebe a, jee Jamaica lọta, ọ batakwa yiri efe nwoke nwoke. Let me tell you, enweghị ihe ọtọ ha bụ. Mana kwa ifuru ọtọ nwaanyị ka wee dị sacred. And that's why iji wee mee gịnị? Iji tosi ị na-ekpuchi ọtọ gị. Kwaịrị onwe gị ugwu, ihe ọbụla gị na mmadụ na-ekwu online, unu kwucha ya gaa. Olee so onye wudi gị? Ibi na onye nwanụ wudi gị sef. Itosiri mind ihe ị na-eme gịnị? Ihe ị na-put on this social media. Because echi niile, n'udu gị pụtakwa. Mfụ ya, mmadụ jụọ m sị biko, iji n'udu a shia, mma esokwe mee gịnị? Mma shia kwa, because of gịnị? Ekwukwere m ya ekwu. Ịfụkwa my own, nwanne mee gịnị? Shia kwa ya out. Ịghọtara, ngwa na otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Oh no, have a nice day guys. Bye.